Ngeli xesha uPetro seshumayela kwehla umoya ingcwele phezu kokwenhlanga kubantu abamamele izwi basindiswe bamkele umoya ingcwele banike isiphiwo somoya ingcwele babhaptizwe okanye ngomoya ingcwele. Lithi iBhayibheli uPetro ngokungaqondi wabuya abantu wababuyisela kwindawo yokuqala wathi abantu mababhaptizwe emanzini. Kodwa kuncwadi yezenzo bazalwane ngu-11:15 leyokuqala ngu-10:45 lesibini ngu-11 ngu-15 iBhayibheli uPetros uthethele isenzo sakhe. Haleluya. Le nto ayenze ku-10:45 uyayithethele babe kutheni kuzenze. Awukwazi uyithethele into le nkonzo iyazithethelela ngokwayo xa uyenze right. Haleluya. Then the verse says, bendingubani mna athi uThixo sewenzile umsebenzi wakhe abantu wabagqiba ngokwakhe ndifuna ubaqalisa kwele ngqalo. Le nkonzo ayiqali kwele ngqalo kodwa iyamgqiba ngokwayo umzalwane. Le nkonzo ayina umzalwane akenziwa ngomnye kodwa wenziwa nguKristu ukuze aphelele. Akagqityeliswa umntu othile kodwa ugqitywa nguKristu ngomoya engcwele. Le nkonzo umnikazi wayo uyazibhaptizela akabhaptizelwa, kanti kuleyo kuqala ebebhaptizela.